Sanibonani guys, igama ngqobile ngiphathela amazubela omkhokha angomhlaka 9 May. Guys, kushubile uNobuntu benomenga. Umane nje uMenga wathi, ngicela uhlale phansi Nobuntu sikhulume ngale nto. Wathi Nobuntu angisahlali ngisho ukuhlala phansi. Ziphi imali zabantu? Iphi app? Wathi, ngakutshela ngesikhathi siqala yonke le nto ukuthi kukhona abantu abazoba ntengentenge. Mase kuzoba khona abantu abazoyimisela. Ngiyabona ukuthi wena ufola lolu hlangothi labantu abantengentenge. Inkinga yakho ukuthi u-weak Nobuntu. Wathi Nobuntu, ah, thank you weak manje. Wathi, yebo, yindaba ungakholelwa kumina. Wase wathi uNobuntu, angithi ufikile loya mlungu lo weyi-trader, washo ukuthi thina si-fraud. Wathi, oh, usukholwa abantu manje, awusangithembi mina. Shuthi-ke lo muntu lo ufikileyo wathi thina si-fraud, uyena indoda yakho-ke hhayi mina. Nobuntu waxeka manje ukuthi hawu. Kwathi kuwuyena omsulwa kuMenga osephutheni, manje uMenga sekuwuyena manje ushintsha amatafula. Usezenze ngathi uNobuntu yena unecala, yena umsulwa. Uqhubeke uMenga wathi yabona into engizoyenza-ke manje, ngizohamba nge-bank, printela ama-bank statement. Ebese emva kwalapho ngifika ne-proof yokuthi ngihambile ngayikhokhela le app ukuthi yenziwe. Ukuze-ke wena ungibone njengomuntu omsulwa emehleni akho ngoba ngiyabona ukuthi awusangithembi. UNobuntu ugcine sekuxolisa yena guys. Ezethi nexolisa mengabe ngaqondanga ukuthi ngikhulume lento engiyishilo ngawe, ngiyakuthemba, ngiyazi ukuthi awusoze ungibhekisela phansi uMenga lapho bengasafuni ngisho ezomhlanganisa noNobuntu. Uthe uNobuntu letha ngisho isandla wasiphebeza wathi suka kumina, waqeda umshiya kanjalo endlini. Guys, hayi-ke uhambile waya ofisini kuNobuntu. Mayefika ofisini awufika futhi lo mlungu wathi imali yamahlala esandleni ngoba usuphelile 24 hours, otherwise ngemaphoyiseni. Wathi Nobuntu, calm down, relax, have a seat. Wathi mlungu, I'm not sitting down, I want my money. Wathi let's have a talk about this. Wase-ke wahlala phansi umlungu washo kuNobuntu ukuthi uMenga uyayizama ukuyilungisa le nto, kuyimanje usebhenki. Wamane wahleka umlungu wathi usebhenki uyolungisa. Wathi yes, ngisho nale app uzokubuyela nje ne-proof ukuthi i-under development. Into nje engayifuni ukuthi sisebenzisane nabantu abanegative la endlini, asibavumele abantu abanegative la endlini. So angeke sisakwazi uku-investa nawe, sizokunikeza imali yakho ebese siyaphuma kwena. Wamane wathi lo bhuti, hayi cha, angikukholwa nje wena, ngiyahamba manje ngemaphoyiseni. Wase wathi uNobuntu, leave. Wangamncenga ngoba nakuphele nethemba lokuthi uMenga ngampela uyayilungisa izinto la ekhona, kanti akazi ukuthi he akabuzange langeni. Uthe sasendlini nje esabhizi nefoni uNobuntu, kwezilokhi emnyango wathi azivula isicabha, nangusibahle nawe yaqhaqhazela phela wayinvesta imali enkulu kabukabi yaka-Department of Transport yasebandleni. Wathi ngizwile kunamahemhem la ngaphandle kuthiwa iMenga money i-fraud. Wathi hayi sisi, ehlisa umoya amanga lawo. Wathi nesiqiniseko salokho? Wathi yebo, khululeka uMenga nje asoze ayenze into embi kanje. Khululeka sisi, uyazi nawe ukuthi uma sesisiwe empumelelweni kuba khona amahemhem amabi. So nje thatha lokhu nje njengamahemhem amabi. Hhayi sibahle, wathi ukwehlisa umoya kancane sithi kuphelezele, kusho uNobuntu. Uthe nje simkhiphile emnyango uNobuntu kwasa ngokunye. Uyabona manje ukuthi hhayi igama lakhe uNobuntu liyacekeleka phansi. Iy'nsolo ziyaqhubeka nokwanda ukuthi iMenga money iyi-fraud, kodwa akafuni ukwamukela ngoba phela uMenga usekhulumile wathi hayi bo, mina ngimsulwa, ngiyayazi into engenza, imali isazongena emabhizinisini, abantu basazohlomula wena, themba mina. He guys, thembitshe. Thembitshe ayomuntu. Uthe nje kungazelele Nobuntu sethi yamfonela uMenga voicemail number yokuqala, hayi azame esibili iringi ingabanjwa. Yo guys, mase kufika into ethi nje awukuhambi uyobheka laphaya kuma-ephu ke la kuhlala khona iy'mali zenu njengo-business partner, phela uyafika 0 rand guys. Hayi bo, uNobuntu cishe wamela inhliziyo mntanabantu. Thembitshe. Hhayi-ke guys, ngapha umane nje uNgema nendodana nomzala wakhe bahlala emnyango nje kwaze kwasa, bengafuni ukuphindela emuva. ngenxa yokuthi phela abakalitholi iqolo ngomtshontshi imali. Se ugabusile uyaphuma ngesango abafica behleli ngaphandle kwesango bamncenga ugabusile ukuthi ayokhuluma nomamzobe. Hhayi umamzobe washaya indiva le ndaba wathi ugabusile wena uyafuna abantu bexolele kodwa uhlele ukuxolela ungema. Wathi ungema wangenza into ebuhlungu kabi watshontshi imali. Ngacishe ngaboshwa mina ngenxa yakhe wathi ugabusile mamzobe uzoyenzani-ke le mali esebekunikeze yona. Uzoyigcina noma uzoyisaba kwamthembu mamzobe wamane wangazi. Kodwa-ke walinda uphakathwayo. Kuthe phakathwayo uma efika nje wamtshela ukuthi ungema ufikile la waletha imali nendandatho kamthembu benze njani. Wathi hhayi indaba yakamthembu le ibona bazoyilungisa. Baqhuba i-wheelchair bathatha umshana wakhe ungema baqonda khona kamthembu. Siphamandla ushaqekele uma ebona ungema iqhutshwa nge-wheelchair. Balibeka lonke udaba-ke kuyena basho ukuthi sizoletha ingxenye yemali yasalayo emva kokuthi ayibhubhudle ungema nendandatho kamthembu. Hayi abakholwanga guys, abakholwanga. Waseke umshana washo ukuthi ayi basecela bandla bemxolele ungema ngoba naye wayengazi ukuthi wenzani. Bayafisa ukuthi aphinde aphile futhi angabe sagula ngale ndlela agula ngayo. Hayi-ke iphele lapho-ke guys, kungakasho ukuthi uxolo uyalithola nungema noma cha. Kodwa-ke siyayazi-ke inhliziyo kaSiphamandla obviously uzomxolela. Ningakhohlwa-ke guys subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, ikama unqabile ngeniphathela amazwi.